kukhona amazwi ake athethwa uYesu kwincwadi kaMateyu chapter 24 verse 7 kodwa sithi noxa kunje Thixo hlala nathi ungasishiyi hlala nathi
Oh,